I do get fucking punched.
No.
I'm not getting fucking
punched. I'm a fucking tough.
Is it recording?
Yeah.
Yeah, put it back to the front. There we go, that's the boy.
No.
Have we done this one before?
Yeah.
Nah, actually we didn't do this one. That one we did
it. Fine.
I'm not gonna make that.
I'll do it.
I'll try.
Oh. So? Now Michael, remember to enhance the away.
Superman, yeah?
Da 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 da